Mic check. Mic check.
Lume morepi le mobogedi. E re go amogela mo letsatsing la ka Jeko mo tsa Gallery News. Gompieno re sekaseka kgang ya ga Lecture Special Star. Lecture Special Star o gasitse mafaratlhatlha ka mmino thoko o o bitsiwang I Hate Being the Best in the Ghetto. E re re utlwelele mmino thoko o. E leng gore ba mamedi ga ba tsamaisane le yone kgotsa nka re kgang e Special Star a buonye gore he's the best in the ghetto e kgogofatsa ba mamedi le balatedi. Utlwa gore mo mamedi o mo romeletse voice note a reng go yene.
Tsela ka tshimotlase wena. You think you're better than everyone else. I'm taking you to be the best in the ghetto. Go in it to kill.
Yeah, be the
drop. Tse ke tseo tsa rona tsa ka Jeko mo letsatsing la ka Jeko e re ke tswalela episode ena mogaiso ke kopa o subscribe mogaiso ke kopa o like ke kopa o comment
yo.